Wana wa Kongo waikumbuka nchi yao.
He Bwana wangu ukumbuke yale yaliyo tupata, utazame aibu yetu, urithi wetu wageuka, uwa malia ya wageni kama yatima. E Bwana wangu ukumbuke yale yaliyo tupata, utazame aibu yetu, urithi wetu wageuka, uwa malia ya wageni, tumekuwa kama yatima. Yeah.